babokusayo wena unqobayo wena osizayo usibheke woza thixo
Baba wetu
sesuri
ma
Funda nje, y es libre de mí, un número 35.
Izenzo zamashumi amabili chapter 20 ivesi ilamashumi amathathu anesihlanu 35. Kumama abazalwane bethole ibhayi ukuthi amen. Ngokusebenza umjeni, nikhumbule futhi amazwi enkosi uJesu ukuba yena wathi kubusisekile ukupha kunokwamukela. Ngizocela ukuphinda bazalwane. Kukho konke ngangikhombisa ukuthi kumele ukuba nisize abakuthakathaka ngokusebenza okunje. Nikhumbule amazwi enkosi uJesu ukuba yena wathi kubusisekile ukupha kunokwamukela. Inkosi nayikusiza ukufunda kwezindawo kwezinto ephakathi
kwamele.
Baba, yizwi lakho leli lingamadoda asiqondisayo endleleni, limile Nkulunkulu wethu, linamandla. Yilo Nkosi owasikhulu imisedala yaseLibanoni ngalo moya ongcwele. Yilo wake wadiliza ngalo iy'ngane zeJerikho moya ongcwele. Nkulunkulu wethu, ukhuluma ngezwi lakho manje Nkulunkulu wethu. Khuluma nabantu bakho, khuluma nangami Nkulunkulu wethu, lungisa ulimi lwami, lungise Nkosi izizinto zami Nkulunkulu wami ezike zangami ungamoya ongcwele. Ulimi lwami lke lwakhuluma ongekuhleni nangaphambilini moya ongcwele, ngiyakucenda Nkosi ngalesi sikhathi ngithi ngongcwele khuluma ukulunga kwakho ngami Nkulunkulu wethu ngalesi sikhathi manje naphakade. Amen,
amen.
Incwadi le uPaul evalelisa uma uPaul evalelisa ebandleni lase-Efesu akade shumayela kulo. Uma ufunde incwadi engaphambilini kuthi ube seshumayele iminyaka yaze yaba mithathu, usethi manje sekuphelile-ke ebengizele lapha. Yebo ke ngaboshwa, yebo ke ngahlukunyezwa, sengizohamba-ke manje. Kodwa ey'ntweni zonke engike ngayishumayela, ngicela nikhumbule leli kakhulu, nakekelani ababuthaka, ngoba izwi likaJesu lithi ubusisiwe ophayo kunowamukelayo. Yabona-ke thina sizalelwe emakhaya futhi singamaZulu, bekuye ukuthi bakhulunywa emakithi kuthiwe yinhle indoda efuyile. Ngoba ukuba nemfuyo ekhaya kuvikela ey'ntweni ongazazi. Uma ngabe kuzofika umoya omubi ekhaya, into yokuqala elizwa ngayo izwi izinja ishaya inkulungwane. Uma kuwukuthi kunento, kunezinto ebeyithunyelwe ekhaya, ngenivuke inji ifile, uzwa abantu bebonga bese kube inji lingekho, mhlawumbe ngabe kufe umuntu. So namhlanje ngifuna ukukhuluma ngamandla okunikelwa. Kunezimpi uma uwumzalwane ozoyilelwa umnikelo. Ngokuthi wena uke wanikela, ubone iy'nto zakho zilungayilungiswa umnikelo. Umnikelo unjengomhlatshelo wakho, unjengemvu yakho esegcekeni, okuthi uma kufika iy'vunguvungu zishaye yona ziyeke wena. Kunomnikelo wakho lowenza namhlanje uyozulala egodini ungazange wakusebenzela futhi. Kodwa kuyothi ngelinye ilanga kuhlangane sebehlangana nengane yakho, ubezolethe abantu
uba kwakho wake wenza ukuthi kimi. So ngalokho kwenziwa ubaba wakho beshe ngalini yakho ngelinye ilanga noma kwenziwa umama. So emfisa ukusho ukuthi umnikelo ulwa izinto esingazazi. Ngoba empilweni kunezimpi esizaziyo kunezinto esingazazi. Futhi zonke kodwa zingezethu. Uma ngabe lezi zimpi zifika zilwa nathi, ezinye siyakwazi ukuyinqoba ngokwethu, ezinye siyinqoba ngokuthixo, ezinye siyinqoba ngemfundo, ezinye siyinqoba ngemali, ezinye siyinqoba ngokwe-experience. Kodwa kukho konke uNkulunkulu engekho nathi, ayikho esingayinqoba. Ngoba kwakuba sesikoleni wena uJoseph uyinqoba academically, uNkulunkulu wakunikeza i-opportunity yokuthi ube lapho. Uma ukuphika lokho kuka kontanga yakho abangekho khona. Uma ungasubuka emaceleni ubone ukuthi yazi akho ukuhlakanipha nokwazi kwami. Ngoba i-reality ithi uma ngase uhlale phansi ucabange ku-number 1 wasesikoleni senu, awu wena mhlawumbe. Ukho lowo number 1 endakekho lokho. That things we have achieved is in one way that they actually were number one now telling me. It's because of Musa. Futhi lo Musa mhlambe uyinikele abalelazane bethu. Namhlanje sizokhuluma ngamandla omnikelo. Ukuthi uthi uPaul ubusisiwe ophaya kunowamukelayo. Ngoba ngesikhathi upha usuke utshala imbewu. Uma ngabe uJesu ekhuluma nabafundi bakhe uthi ngake ngabhodola aninginikezanga ukukwembathi, nganama aninginikezanga ukudla, ngaboshwa aningivakashelanga ngizongibona ejele. Phendula uPetro kuqala uthi Nkosi wena ngoboshweni ngokulambeni usethi lokho enikwenza kwabaseduzane nani nikwenza kumina uqobo. Ngoba bazalwane sometimes sifuna ukuba bahle phambi kukaNkulunkulu kodwa kuwukuthi eceleni kwethu asikho bahle. Kwakwathi umfundisi Makholoba sina we are deacons in church. Sinamadikoni ey'nkonzweni but we are demons at home. Ngoba esontweni uyaziwa kuthiwa abasefika ukuba kungcobo kanti ekhaya mafika ukuba kungcobo iy'ngane ziyabaleka. Odadwabo bayabaleka kodwa esontwe nawo wonke umuntu uyakuthanda. We need to do away with that. Izwi lithi ibanosawuti wezwe asho ukuthi ibanosawuti ey'nkonzweni. Ngoba konke okuhle uNkulunkulu afisa sibe yikho, ufisa sibe yikho ey'nkonzweni nakubantu, ikakhulu kubantu kodwa hhayi ey'nkonzweni. Uma ufuna ukukuzwa lokho, buka uma ngabe uJesu abafarisi bemfica ehlezi, ehlezi nabantu nje nezulu, kuthiwa bayakhuluma bayakhona onde ey'nhliziyweni zabo, bathi uyibiza ngenkosi kanjani ehlala nawe. Bese lithi iBhayibheli ezwa yazi ukuthi bathini, waseza ngithunyelwa nokwabalungileyo, kepha ngithunyelwe nakubo labo. Ngoba abazalwane, we need to be the solution to the world.
Yeah.
The only way to be the solution to the world is to go to the world.
Yeah.
We need to go to them. See a kubo. Sifike ngoba inkinga eyenzakalayo
ikuhlanganisa.
Iy'nkinga zethu, iy'nkinga zezwe esifuna ukuyixazulula, angeke sayixazulula singekho kulo. Kodwa futhi ukuba nalo noma ukuba kulo izwe akusho ukuthi nawe usuyilo.
Yeah.
Kunomfundisi obhale incwadi ethi one thing that I can't do in heaven. Uthi uma ngabe eyiqala i-chapter yakhe uthi yonke into esenza emhlabeni as church iyenzeka ezulwini. Uma ngabe ufunda futhi ingampela izwi ukuthi okukhona nje iy'ndelo seyinto ezidumisa emini nobusuku, indumisa ikhona. Yonke into esenza nasezulwini khona iyobileleko. Shumayelela izono, izono azikho. So usethi the best way is to go to izono manje. So umechaza indlela enza ngayo. Uthi uyayenza athi imoto ahamba ekhabo sisi laba lapha nemgaqweni abazayo. Afika ukukhokhela imali athi yesevisi ebusuku bonke. Ajabula usisi athi hawu ngithenga nomfundisi namhlanje. Athi mesefika endlini bese ethi ngisithengile lesi sikhathi. Kukuningi ukuthi ngisisebenzisa kanjani. Isithengele ukuthi ngifisa sike sikhulume noNkulunkulu. Ngubani osemgaqweni? Uthi uyothi uma ethi ufuna ukuhamba bese ngithi uma uhamba shouthi ngithathe imali yami ngokusuka kuphela. Uthathe uma ethi ngoba uthi some of those ladies anama-ushers e-church today. Because ngibalale emgaqweni ngashumayela kubo. In nowadays uma kungathiwa sambeni siyokwenza lokho, singanokuthi uNkulunkulu uzothini kithi. Abantu bazothini bengibona lapha. Sikhohlwe ukuthi yes izwi lithi sigaqwe yiqulu lofakazi. Kodwa kusho ukuthi ufakazi uma ngabe uzobuka njengokube justice yaseSouth Africa uphendula selibuziwe. Azobe kusho nakuzwana akumele ukukhathaza. So uma kulindeke icala lithethwa ufakazi adingeki. Inkinga yethu sisuke sayibeke emabhokisini sayaqhubisa iqhubisa thina amacala angekho. Safuna ukuthi sizihamba zabantu bazothini, bazothini kubani vele. Kuba abezobe buzile vele. Ngoba phela uma kuthi akekho usambuzile noma ngakhuluma okhulumayo, akuthinti wena. Koze kuthinte namhla simphambi kukaNkulunkulu. And nakhona uNkulunkulu obengayazi obuza yena. Yena uyobe evula incwadi. Ethi ngibonile ngosuku olukuthi endaweni yokuthi ulandinxe ukazi yami ajabula amazulu. Engibanikela ngoba sho sile mali okuyikhipha ngikunginikele. Uthi inkosi ngiyothenga ukumka, ngiyothenga lokhu akudayisayo, but ngiyothenga isoul yakhe. Ngiyolanda lo moya wakho la. So bazalwane, uma ngabe kuwukuthi ngampela sithi sifisa ukwenza kahle phambi kaNkulunkulu, zikhona iy'khathi lakhona abantu kumele sibashaye indiva. Uma uthatha ukubheka uJesu kuganaki, bakhuluma abafarisi bethi how ukwenza kanjani ukuthi abanikeze isifundiso. Sina-ke even into esiyisabayo angazi yini bazalwane, ngoba abafarisi at least uJesu babemqoda bambuze face to face. Thina uyawarijo ngabantu abangasiqondi nokusiqonda. Abantu abazokhuluma oyo at your back, abantu abazokhuluma ubhelele bengakhulumi nanawe. So kahle kahle thina we are not worried about people, sikhathazeke nathi. Kanti lithinizwe kunesikhathi la kumele sizendlale khona sikhohlwe yithi. Kunezwe ngilungiselela le nkonzo benginamazwi ebengithi ngizowafunda. Kakhulukazi nje Romans 12 uverse 1 and 2. Uma ngabe ulifunda leli lizwi Romans 12 verse 1 and 2. Ithi ngakho ngiyancenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu uba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu, kube nokukhonza kwenu nokuqonda. Ningalingisi lelizwe liguquke isimo ngokwenziwa ibe ntsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Ayikho into eyinika ipeace noma ukuthula emoyeni njengokwazi ukuthi sebengikwenza ngenza intando kaNkulunkulu. Kwangazi ukuthi yonke into esiyenzayo besingathi because siyenze sithi uNkulunkulu la ikhona uthini nalento. If you ask yourself that question, awusenendaba namuntu omunye. Awusenendaba nokuthi omunye uthini, usunendaba nokuthi uNkulunkulu uthini. Kodwa-ke ukuthi there's a thin line. Ngifisa ukuphinde ngicacisile, there's a thin line. Ungabi nendaba nabantu ngoba usaba uNkulunkulu ngaphezu kwabantu, nokungabi nendaba ngokufuna ukuyidelisa. We need to avoid that, bazalwane. Uma sithi sikhohlwa abantu, akumbi ukuthi ngempela uma sikwedlala uNkulunkulu. Ngoba kuyosilimaza ukukhohlwa abantu ngoba sikugcwalisa nokumelisa thina uqobo. Kuye kuthiwe if you are not full of God, you are full of yourself. Uma uma futhi usugcwele wena imvamisa ila ukhohlwa khona kanye nabantu kanti bekumele sikhohlwe abantu ngoba kuwukuthi siyazi uNkulunkulu uthembithi
yabona ke kuthiwe kuye kube konezakwazi kuqala ukuthi uma uzothi uzoma phambi kwazo uthi uma usuyakhuluma likhona nebandla leke lalimenshina engilithandayo nalelenza into efanayo if nje malifika kube livusale ekuseni usalele behambe bengena into todo befike uNkulunkulu uthe noma uNkulunkulu usithume ukuthi kuwe the good thing engiyithandayo ukuthi shuthi bavuke ekuseni benze odoto udo bengakhuluma intando yabo bahambe bengena imizi nemizi nokhuluma intando kaNkulunkulu. So namhlanje ngifisa ukuthi bazalwane kukho konke masizinikele ngithina uqobo meke thina uqobo nemizimba yethu sayinikela kuNkulunkulu automatically okunye nokunye follows. Yingakho uma ufunda incwadi yaDavide uthi la kukhona khona ingcebo yomuntu nenhliziyo yomuntu iyakuba khona. Yabona ngekesalo kwamsatya ukuthi manje bazalwane ninikele abantu bazalwane sicela ninikele uma kuqala ingqondo yakho uyinikela kuNkulunkulu umzimba wakho unike uNkulunkulu automatically okunye uyifola.
Yebo.
So bazalwane ngiyafisa ukuba kude kodwa ngikwazi ngoba nje yini into engifisa ukuthi nje ngiyisho ukuthi siyibambe namhlanje ile yokuthi izimpi zethu esibhekene nazo angeke siyinqobe ngeyinto eyiningi sizoyinqoba ngokukhuleka nokunikela ngoba umnikelo will fight for you nangale sikhathi wena usukuthaka ngesikhathi wena uba kuthaka umnikelo wakhe la uthola khona amandla usubuwela ngoba leli njenganani ila ukuzwe khona kunabazalwane bathola ukuthi nje unikela ngesikhathi sakhe ebandleni unikelela nje into eyodwa nje ukuthi hlambe afika athini ibandla acela igceke ngamdla igula kulula to remember ngoba sibuka ngaphandle bese sesibazalwane kanti washo nathi noma sibali bani washo nathi ubaba usibali bani ngeke sihambe siyomkhulekela even if singayanga kwakhe sike sizale sikhulekeli nabazalwane umnikela wenze isaphila umsebenzela ngesikhathi ekhulu. Ngingithanda ukuba practical. Yikho ngenza leso sibonelo. So imagine eminye iminikelo yenza kuNkulunkulu ukuthi iyokumela nini. There are people namhlanje basekundleni abanye bengekho ekundleni banamabhizinisi elithelingwa kwaqhamuka umuntu obengamazi nokumali, yena bengamazi wathi ngazi yini. Owalwala sizila ngebusiness lingo. So bazalwane ngiyanincenga nami ngalesi sikhathi ukuthi uma sinikele ngathi singaqonda ukuthi nje manje basifundiselele ukutheza ey'nhliziyweni zethu nasey'ngqondweni zethu hleze kukhona ukuthi utheza kamfundisi. Ngifisa sishintshe i-focus indlela esiyibuka ngayo akuwona namfundisi owakho. Ngoba uma ngabe ichazwa i-history katheza kahle kahle biblically kuthiwa babefike bahambe bayovuna bonke iloyo naloyo njengokutshala kwakhe uma eselunya bese ehlukanisa u 10% athi ngokuya endlini yokhonza. Uma ngabe ufikwa khona bese uyathathwa unikeze abasemabandleni laba bahlala khona uma ngabe bedla nabo kubizwe nabahlala emgaqweni abantu ababayesayibambile lento bazalwana masulungana. Hamba ubuka ngolwesihlanu njalo e-workshop enaleyo kungo-workshop e-City Hall ufica khona amasulungana ephakele abantu abahlwempu and let me and ukufakazela lokho engikushoyo ukuthi uNkulunkulu blesses you ngokuba i-blessing kwabanye abantu. Hamba ubuka namhlanje kusekuyina mabhilidi amaningi apha asaphethwe over naphethwe masukumane iy'tolo ey'ningi phezu kwakhe zephethwe masukumane uhulumeni wethu entandweni for 27 years urenta amabhilidi amasukumane
Yes.